College of Nursing Sciences Alor Kansi Mobodo Idemili South Emego Mmemme Gaji nabata umuakwukwo bukwa nke ne diocese on the Niger nuka Anglican nwe nke abu agba nke mbu ejuwe nabata umuakwukwo n'ikpunye hu budi ka ndi olu nurse nke afọ 2022 batara 2023 nakwa umu ndi akwukwo bu ndi gabanyezi n'iji ma na kpo midwives nyabu mmemme were onodo na amu egwuregwu enwere na nyabu unaakwukwo bu nke were ndi abu mmadu 15 maka ndi all nurse ebe mmadu 20 abu maka ndi midwife nyabu mmemme ke Emmanuel Chibata no ebe ama wonetara anyi uzi akai sonyele ya
ejiri uka webido bu nke Anglican Bishop nke Niger Right Reverend Owen Nwokolo no nisi ya n'okuchukwu ka Bishop Nwokolo kowara n'ihe batara ejiri wee guzobe ya bu ụlọ akwụkwọ bu ka eme ka ndi na-eto eto buru nnukwu mmadụ n'obodo ma kpokuo ụmụ akwụkwọ fu nke ya bu ụlọ akwụkwọ ka ha buru ndi ga na-echi iru na akwụkwọ ha yari na-eme ihe rụrụ arụ n'okwu ya ka Commissioner na-afụ maka ahụike bu Dokinta Afam Obidike kọwapụtara ebum n'obi gọọmenti steeti a n'ijifu na ọnọdụ ahụike bụ nke bụ ọkacha mma ma kelee ya bụ dayosis maka ya bụ ụlọakwụkwọ bụ nke ha lụrụ n'okwu ya onyeisi nke ya bụ kọleji bụ Doziakụ Goodness Ogbonna kọwapụtara ebumnobi ha n'ijifu na ụmụakwụkwọ bụ nke nwetara ụdị akwụkwọ bụ ọkacha mma nke ha chọrọ ma kpọkwue ha ka ha bụrụ ndị ga-etinye uchu n'ihe ha na-eme onye bụ kọleji rejistra bụ Reverend Emmanuel Anigbogo kọwapụtara etu esi wee guzobe ya bụ ụlọ akwụkwọ ma gwa ụmụakwụkwọ ahụ ka ha gbaara otu nzuzo nakwa ihe ndị ọjọọ dịgasị iche iche ọsọ na nkụzi nke nyere ka onye bụ sekretari jeneral nursing na midwifery council nke Nigeria bụ Dọkịta Faruk Abubakar nke ọ bụ onye enyemaka ya bụ Odoziakụ Stella Godswin nọchitere mere ka mata na ọrụ nursing na midwifery bụ nke bụ nnukwu ihe ma kpọkwue ụmụakwụkwọ ahụ ka ha bụrụ ndị ga na-agụ akwụkwọ ha a nọ na ya bụ mmemme do ụmụakwụkwọ ahụ n'iyi agụmakwụkwọ nye ndị mere nke ọma ọtụtụ onyinye gbunyekwa ha okpu ma waa achịcha oyibo site n'ala Emmanuel Chibata maka akụkọ ụwa ABS.